Allah. Dusomere Yakobo igice cya mbere umurongo wa 19. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 19.
Who is it? Nope.